Hi, babe. I want to show you my room. Na kama mwezi hapa. Hii iko vizuri. I love that. Ina kila kitu ndani. Japo mimi sina vitu vingi sana. Nyumba kubwa, yenye nikiongea najisikia. Hapa. Nikajiko kadogo. Mbishi mwenyewe huyo anakaa. Yeah, it's beautiful. I'm sorry.